cha kunidanganya
semu hanu kange wenda kuze ibyawe byose narabimenye no 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 achana na mambo ya ujinga uje tuchape muziki wetu
Mnyabwenge wakuryo ngo rukaryoshya ibinyomura birunga urebe ko nawe wabona ku mafaranga ureguza ntiwishyura ibibazo namaganya nako birangira